Okay, the trigger now.
Entertainment.
Yeah. Yeah. Oh, 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 yeah, yeah, yeah.
Yo, the first bed in a Siana, Pasifuka Zingavo. I was like the formele Zedi Tagungo Jeduavo. Masigun Kuma Pita, Tima Wigin Kumata, Paga Ineguiwala Zodi, Jibwezi Jinata. Panazadu Santawi, Nazakira Beb Ina, Gankazigo Samba Wino, Inkadi Garechina, Agandedi Magondana. Antunkumadi Uza guys, Mumuma Kalana, Jonde, Osaza Siana. Ifeguma Uzana, Dizabatana, Ana, Bendi Magufira, Ngadio Vala Umagwana, Gomandeva Jajo. Sichi maimba ngoma kuna bwelaga heartbreak ineso ndi kubo
inde moyo ndi ovuta alipa mbili sama funa chikondi ya mango funa tupi ndi mafuna zengo kiza wina umanti mapeno mazalesa ndi mafuna ntasi ya kukonda ndi zikala kamoyo kande kandeka koma chomwe ungaziwa iwe
Sungachithawe chikondi
Sungachithawe
Sungachithawe chikondi
Kukiva lelo mawa kubwela nsoina
Sungachithawe chikondi Sungachithawe Sungachithawe chikondi
Chao Chikondi chikafikapo ngati mwina sichizata chikamaya mpakumene olo siku silimata umakala ma phone call mwachezapo gale hukati nawe wagwamo sumamfaza munthu bale nde olo hakuuza muna ako ndi anjomba olo akuuze nkazi wako ujali ndi njonda sisema mveka makutu hamakala hagonta umayamba sokufa chibwezi cho chikangota ndipomwe humaganiza zodi ndingozita yapo ni nthawi yovomereza kuti nafera pangapo koma uku nkuyankhula kwa munthu Swag and Tima, you want this song that you tell me, all over Tarima.
And I was in Nandima Funas on the Kalande Kaide. Commandica Ganizilla, Sundi Mazifira, Ai, Ai. Yeah, singing that you tell me, you see, and you were Maracu Belanso winner. Yeah, Zandi Gondanso, you know, the cattle on this Kalanda Guason Chicon in that singing that you tell me.
In the moyo,
ndi ovuta. Sama funa chikondi ya mango funa tupi Ndi mafuna zongo kuzalina Kama nti mapeno mazalesa Mafuna ntasi ya kukonda Nizikala kamoyo kande kandeka Kuma chomwe ungaziwa iwe
Sungachithawe chikondi
Sungachithawe Sungachithawe
Sungachithawe chikondi Kukiva lelo mawa kubwela soina Sungachithawe chikondi Sungachithawe Sungachithawe chikondi
Sindingachithawe ine Sindingachithawe chikondi